arundi mugabo mwafashe murashyingura yaje kuri YouTube akazajya avuga ibintu arangije muramuzimya koko muragenda muramuzimya ibirego byemeje kugera kuri RIBO umwe wari ufite umugore mwanagiye no kumureba iwe mugasanga ngo yataye urugo ntajya mu yarakoze na divorce
amwita
nibishaka ariko nibishaka yagiye ko nyina mwikudiraga nibishaka yagiye
n'inshuti ya Mutesi kubi
yego
uya bagombaga kubishuti
n'inshuti ya Mutesi cyane ariko
nibishaka sara cyariho
ariho arahume
RIBO ngo yamuciye kuri YouTube arambwiye ati nugaruka kuri YouTube
tuzabukuye
niko RIBO yavuze
yameze nk'umuntu nawe na nibishaka yarabaye noneho nk'umusaza nawe baramusajije
babanje kumupima se
ndekareka sinzi ibintu bagiye mu rubanza ararahira ati ngiyewe rwose nimumbabara nkava hanga ndarahira ko ntazasubira kuri YouTube
ni mu rubanza Claude yamureze
gashyiga biramushyiga baragarutse ngaza yahinduye strategy ngavuga iby'ijambo ry'Imana ariko biragera aho biramwanga mu nda arongera arabatuka barongera baramurega nibishaka yagiye koko
ubone Claude ngiye umuvuzeho nabi ahita kurega
niwe wanjye ajya bandegera
ariko nayo hari uwari umukojejeyo amwiriza kuri RIBO amanywa nijoro
uwarinde
n'umuntu ntazi n'uwundi muntu
ni nk'uriya mukecuru ufite imyate
umushaje ni umutwakazi
ushaje kubi ufite ariko ura ni umutwakazi koko tubabeshye ntawe na kandi ariwe bamuzi kipsinigiye atukana kubi umuntu w'umukecuru ufite abana bakuze ajya kuri YouTube akirirwa tukabantu avuga araramye mbe yabaye iki cyangwa arwaye igikano shambwira Djihadi dore njya mubona aturutse muri iriya nyubako yanyu mwifatiye uko mwishakiye iyo arimo aravuga njya nibaza ko arwaye igikano uko avuga ijosi rye riri hejuru
Briane waramutse
wanjye biba bibabaje ariko iyo mbona uri umuntu w'umubyeyi uruta mama wanjye urasa abana biyo bari kubireba
ukiri aho ukiri muri dede undi nawe aratwita araho inda n'inyarwego arenda kubyara ararwana n'imihanda aratukana urufuzi rwa
muntu nyamaze reka nkubwire ubanze imihanda harimo ikintu twe tutazi
batubwire ibanga
ariko se ikintu kirimo cyatuma reba barabose si ababyeyi se
reka nkubwire ukuntu imihanda irimo
ababyeyi
bari abagabo narabimviye barimo baravuga ngo hari igihe tujya n'akandi kagore kagira ubusutwa bwinshi kaba kavuga ubugambo bwinshi budasobanutse katari nta bunyamakuru bwe ukora niba ari ngo ku Gasaro TV niba ari Gasaro wati woya ndika n'undi guma ndahubwiza ukuri bafite ukuntu nyine ubwe njye ntinya umuntu uza akavuga ati njye hari igihe nkora ikiganiro nshaka views umva ejo bundi naramwivuye avuga ati njyewe hari igihe nkora ikiganiro nabyo kuva nkashyushya inkuru kugira ngo mbone views ubwo se urambwira ngo uwo muntu wamubwira niki wamubwira kugira ngo ntiyinjize izo views
ntabwo bishoboka
shako batukanye
kandi ndakubwiye ngo iyo bigeze mu gushaka views nta mpuhwe zizamo nta gutekereza kabiri
tumenya kuri uwo mubyeyi
cyangwa ntabwo umenya kuri uwo mubyeyi ariko uriya mugore we yambara surujipe namufashe akavidewo yambaye surujipe yarenze ikanzu yari yambaye afite amaga ku maguru afite imyata ariko yari yatayemo agasandari mbamufashe akavidewo ndi kumwe na Djihadi ntera kaka nkabike
ke turagafite
kurira moto babanza kumuterekeraho ibido akayikandagira kugira ngo akundagere ahandi hejuru ariko mana sha njya kumuvuga mu izina henshitswe umunyonzi ukekwaho ubujura asanzwe yapfa rubavu mu gitondo cyo kuri wa gatatu tariki ya 19 Kamena ngo akose none mbaye iki Kamena
nonese ukwezi kwa gatandatu si Kamena
nirevuze ngo Kamena
iyo ngo Kamena tariki ya 20
ejo ari 19 mu murenge wa Nyamyumba mu kagari ka Rubona mu mudugudu wa Bunyago mudugudu wa Bunyago
yego
kwa bantu bajye bita amazina Bunyago
Bunyago
kumva ari ikizina kibi
wasanga bari barabanyaze cyangwa hariho abantu banyagayo
habonetse umurambo w'umusore w'imyaka 20 witwa Nshimiyimana Jackson ugeretseho igare bigakekwa ko yaba yishwe akumana mu Rwanda kuki hasigaye haboneka abantu bica abantu cyane koko burekoze unyumvire Nyanza. Nyanza umusore arakekwa gusambanya umwana bafitanye isano.
Ahubwo. Eje kugira Nyanza, iyo niyo Nyanza rero ya nyayo.
Nagira ngo rero bari wowe uyisoma. Twagi.
None ukuri inkuru za Nyanza, ndambiwe Nyanza ni inkuru. Ni ukuri ndeka mbabwiza ukuri. Ni ubwa mbere n'ubwanye masomye inkuru yo muri Nyanza.
Uzayisoma.
Nzajya nyibaha mu yisome.
Nanjye ko mbacaka ko ari wowe uyisoma.
Umva soma Nyanza.
Kandi ndarushye.
Kugira ngo bikugeze neza.
Ndarushye.
Wowe ruhuka soma.
Mu karere ka Nyanza mu murenge wa Kigoma. None mu murenge wa Kigoma we. Mu kagari ka Marinja. Mu mudugudu wa Kana ka Marinja. Soje wundi twa turi gusoma. Umusore yatawe muri yombi akekwa gusambanya umwana w'imyaka 8. Basanzwe bafitanye isano rya bugufi. Nejo bunda ariko inkuru ntabwo twese myeje bundira.
Ninde?
Ninde?
Yesu we. Amakuru avuga ko uwo musore witwa Tuyishimire Eric w'imyaka 20 akekwa gusambanya uwo mwana nyuma yaho nyina amusize mu rugo we yari yagiye guhinga mu karere ka Ruhango. Ariko inkuru twarayisomye ejo bundi.
Iyi nkuru twarayisomye.
Ngiye umuntu wasambanye.
Ngo yari yamusize mu rugo kabisa ngo nyina agarutse asanga akinguye icyumba asanga muri hejuru.
Asanga muri hejuru.
Ariko habaho n'abantu
batatu. Reka tujye tuvugishwe, reka tuganire. Umwana w'imyaka 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Na kino sagara hari umugabo wasambagije umwana warangije ahita yimanika. Umwana ngo arasohoka abwira abaturage atarandongoye.
Ibyo rero ni rya jambo nababwiye yuko hari umwuka mu gukorera mu bantu n'umwuka w'Imana ugakorera mu bantu. Ubu si ukumbwira ko ari umuntu umugabo ja urambwira ko ngo ari umuntu witekereje icyo kintu kugikora. Uwo aba ari umwuka wa Satani wamunye. Ntabwo aba ari uwo muntu uri gukora ibyo bintu. Izina ry'Imana yo
mwije.
Kumara gukora ibyo bintu waragize no kwimanika.
Nabo yahise yimanika arapfa. Ndavuga ni koma musoza. Nanjye naravuze ni nk'uwo murambo wahubwo nuko mu mategeko byakwitwa gushinyagurira umurambo. Ari nge na uhimbwa zikawurya.
Kereka Imana iduhaye kuzajya umuntu akora nk'akantu ko kwiyahura yapfuye akabanza akazuka nk'130. Ako shabro gufata umwanzuro wo kwiyica.
Oya nta kindi yakomaga kurenza. Kupona yari amaze gusambanya umwana we yibyariye. Ahahira.
Ko nk'uwo mwana bazakira
igikomere. Uzi ko ababyeyi basigaye bafite ikibazo cy'abana b'abakobwa kwisanzura kuri base.
Ako Djihadi uramaze kwisanzura kuri sose ni ikibazo.
Nyine
ku buryo yagira ubushake bwo kukuronga.
None.
Ako Djihadi reka nkubaze. Mbwira uburyo umwana wawe yakwisanzuraho igihe ujya gutekereza ibyo bintu.
Ya urugero sikuri
siguye muribuka inkuru nababwiye wa mugore wari kugisha inama ufite umwana we umugabo warongora umwana waratwite.
Indayitewe na se
nyarweru ingana gutya.
Indayitewe na se
na sinanye n'umugabo wa nyina.
Wa mugabo wa nyina.
None uwo mugore yongeye ati noneho mungire inama ndabwira ati twakubwiye gusohoka muri urwo rugo usigiremo umukobwa wawe urabyanga rero rugumemo muhangane.
Ubwo uwo mukobwa azaba abyaye mukuru.
Kandi twaramubwiye ngo jyana umwana wawe uko biri kose birushya rushya nyina.
Birushya nyina.
Sohoka muri iyo nzu n'umwana wawe utumugabo. Ubu si umugabo.
Oya umugabo umwana we yamubwiye yuko atatashariwe.
Noneho tunaraga kumubwira tuti nimba byanze wowe soho kugenda
tumarege
numwe ati ngo nyine turi turabaga.
Umugore naho aragira ati nanjye nkunda umugabo wanjye kugenda. Umugabo ubwo aba yicaye rimwe yarishyize aha irindi yarishyize hariya ameza aricya ngo bari kumurwanira ari muri nkori kizi mbigenze ni
ko mwese mbakunda
akureta ibi bintu yakabihaye umurongo.
Nk'ubu leta ibivugaho ikigo
ngira ceceka.
Erega leta hari ibintu yagiye ishyiraho ngo bigize ibyaha n'ibitagize ibyaha. Ariko noneho ibigize ibyaha hari abantu bavumbura ibyaha bitarigera bibaho
cyane.
Nk'icyo cyane ntabwo none si ubwo
cyane. Oya nk'ubwo bashyiraho amategeko ntabwo bibazaga yuko
umwana azatwara.
Uretse gatoya bashyiraho amategeko bwa mbere na mbere habagaho itegeko ry'uko umuntu bazajya muhana yarongoye inyamaswa kuko bumvaga ko ibyo bintu bitabaho. Umuntu wa mbere aba ari inamuye ngo abagiye ku ihene y'umuturage.
Kandi n'ubundi ni Nyanza.
Kuki? Nyanza gusa se?
Wa wundi w'i Nyanza
yabuze. Ngo aba ari inamuye ngo bumvira riri muri meme bavugase umujura arayibye umujura arayisituye basanga umwana w'umusore ayiriho
eh nabo bamubajije ati ariko nayisabye iremera
icyo cya tuye dore ko ngo bashyizeho ibya ubu nwo ngewe umuntu yigeze kurera star aravuga ati ese umuntu umugiye kurana nkabwo ati ngewe ndumva ndi hene umuntu akaza akavuga ati ngewe ndumva ndi hene nge ndi hene waburana numu
namubwira nti hebeba cyangwa ugenda uburisha
agahebe bariko
ni dore ibyatsurisha
ngo ibyatsi ariko abantu ngwe ara akabiri ndakubwiza ukuri ko hari ibyaha ngaha umuntu akora ugasigara uri kumureberera
none se naguzeho mu gatsata warongoye inkoko agafungirwa aho
inkoko
bukoko serious
inkoko
ese je urangira ko uwo muntu kandi uramureba ukabona afite amaso nk'ayawe
aratambuka
uramubaza ikibazo ati umeze neza akavuga ati yego meze neza umubyeyi yagiye kubyara umajije kumubyaza isi umufata ku ngufu icyo cyaha hari ibintu nyine bibaho
uya noneho ni mubyare ntaribi ngwino n'umugore wawe umubwira uti wagwana umwana yabyaye
umwana ariko nsigaye mbona noneho barateye imbere bimeze nk'ibyanze umugore ajya kubyara yinjirana n'umugabo we bakamubyaza n'umugabo
wahari kubera ko si muri Nyanza nabwo n'ubundi nimba hagati ya Nyanza na Muhanga umuganga yabyaje umugore arangije aramusambanya
bamubajije ngo sobanu ngo ngo nabonye ameze neza akagira atya
ubu mwabana umwe uba mwabuze n'indaya Olivier niwe wambwiye ejo bundi ngo yagiye ngo muri karitsiye sinzi aka karitsiye yambwiye ukuntu kitwa ngo kabamo indaya ngo indaya ngo ibira ni se wari ugiye gukora icyo Olivier ngo yari agiye kureba ngo umuhungu w'inshuti ngo indaya ibiramubwiye ngo twinjiranemo hariya se ini se wakoze iki ngo reka nigiriye ubwo bamabuja niyego ejo bundi umushuti wanjye aje kudusura asanga muri cyumba cyarimo Predance
cya Olivier
ndambwira na Olivier izi Predance ziri gukora iki mahanga ngo ntago abizi ubwo twari twicaye muri salo ndambwira mbwiza ukuri wari wasambanaho cwe ini utinya imana uri umurokore numbeshya imana izaguhane yihanukiriye ibibi byose bigenewe abantu bose ibyo bintu byose bizakobeho nta mukobwa n'umwe mwari mwasambana none jewe ngo iwacu bararoga ngo nge ndimanze
avugane ngaho muramutse
reka rero tugere mu mwanya w'ibyanditswe muri iyi mihanda iyi mihanda irandika mana y'u Rwanda ariko hagati aho wa mugenzacyaha muri ribu
wishwe
yego
mbanze mu nshire mu story y'uriya mugabo
mbanze mu gucira
ejo nabonye babakurikira iyo cyangwa batangumye ariko ntabwo nabyumvise neza uriya mugabo mana yanjye
uriya mugabo yarishwe yicwa n'abantu bataramenyekana kuko kugeza na n'ubu inzego zibishinzwe ziracyari mu iperereza sasa rero yari atashye ataha n'imodoka ngo yayisize ahantu arangije yari kontake telefone ndetse na n'ikofi ahura n'abagizi ba nabi baramwica
baba mumanikishije inkweto
bukeye mu gitondo barahuruza abantu abaturage
ngo bagiye bafata umuntu wishe umuntu nawe bakamwica
bacerika azize iki
acingegera
ari umuntu mwiza erike ko yakundaga abantu erike mu muboye iki nuko
akoze ubundi wa mugani cyane kandi bibiri na rero mbibwira Djihadi
twari turi kuvuga tuti barebe nimba hari ibyaha yagenjeje isiri
tuje yatangira kubeshera dore ko abantu bazira ubusa ubu umuntu yagenjereje icyo
barebe
ariko niba bari buherweho
naho bareze barebe nyine n'abantu bavuganye kuko ngo hari abamuhamagaye ngo duhurira
ribi ikomeze kwihangana yabuze uwayo
ibyo
nababwiye ngo
yaze buriya
ejo nabonye umunyamakuru yitwa Zekiyeri ngo umugore yabutse ubwo abagiye kwerekana botike irimo biswi irimo n'umunyu ariko nabonye ikintu kitajya gishira muri botike
uyu wambye ni wucyura
numva se Ezekiyeri ariko mana ariko abantu bo kuri yutube njya mbona hari igihe bajya bamera nk'abasazi uwo mugabo witwa Ezekiel yirirwa tukabandi iyo abonye inkuru y'undi muntu aramumanuka nguwo Bowazi nguwo Pastor Mutesi nguwo Mama Charlene akamanuka ubwo rero umugore agira atyeje nawe ngamute ubwo rero nange mu kiganiro nabonye mbere na kibonye amahusho akavuga ati ngewe namushingiye boutique ati dufaranga twose nabonaga na dushoraga muri iriya boutique ubwo uziko umugore wangiye kuryama iyo boutique nayo nayiboye
umbabare mu mpiyo link iyo boutique
iyo boutique
iri ku cyo kiganiro
iyo boutique bana bagabo bafite ukuntu bakorana ibiganiro ariko Corode mana bumbe ku mugabo Corode uhamagara na mudugudu waho utuye gama n'umuyobozi w'akagari
ariko ngo buriya ni umunyakuru
Corode yigeze guhamagara
naki umva nkubwire Corode niba hari umuntu wa mbere umufana ni njyewe abafite gihamya ariko nawe ejo bundi bamuvuzeho Corode aramanashisha umutwe
noza aramubwiye ati ni nyinshi
ngatupangwigwi ngo nta wadupangira ngo ni mu giswahili ariko aho namenye giswahili mana yawe ngo burange iwabo ngo ni Tanzania ariko atupangwigwi ariko mana ntariba ariko tu
yigeze guhamagara ngo niwe mbona kuri certificate
arahamagara
bivugwa ko watanze ibyangombwa wasezeranyije ngo Pastor Mutesi ngo rero ngo byageze mu itangazamakuru ni wowe
niyo guhamagara ahita abikubwira ngo ndi mu kiganiro Ezekiel rero ariko ari amacano akorera hehe ibiganiro njye mba numva nshaka kuzahanyura umunsi umwe bafite ukuntu bafite agakundi karimo Pastor Claude karimo Ezekiel harimo n'uwitwa ngo Karosi
wa Kimisagara
ntago muzi akagabo kananutse cyane gato harimo n'uwitwa ngo Pastor Juste uhora asabiriza koko wahora avuye ivugira ngo arashonje
ngo yakoze akisida abeshya ngo yisige by'imiti
oya nibe na Juste uza akavuga ko ari isonzeye ushoboye
kumuremera kuva ikiganiro gitangiye kugeza kirangiye
waraza akavuga ati ariko nubwo mumbona
ariko n'abanyamati nabonye abanyamati ku mwisi no mu ijuru niba ari abagabo
uya bari abagabo n'abanyamatiko
baratikuza
b'imana
kandi iyo babakoze inkuru iyo uwitwa Corode warayaga mu kiganiro Corode arayaga mu kiganiro ariko Corode nkamukunda kubi kukagira ukuri kwinshi cyane
noneho iyo biri kumurya ati kimwe ndimo nari kuvuga ngo cyane numva
ararabatuka
mataku wagenye mu kamu vuge cyane cyane vuge cyane
noneho byagera ku witwa Noheli wakansetsa koko
Noheli ni umusazi ugenda
njye rero bano bagabo ntakubeshye iyo ngiye kwiryamira nshyiramo ibintu bakunda amatiko uravuga ngo hano kumenya aba amatiko niba utazi abantu ba mbere bagira amatiko
muri gospel
noneho ubwo se iyo nzeze kiyeri yavugaga ngo umugore ngo yaramuhahiye yamukoreye iki inarilayi cyako zamana hari abantu batagira n'isoni zo kwishyira hanze ntacyo bimubwiye ariko mara numva bari gushwana ngo abadiaspora sinzi abadiaspora nibo babaha amafaranga wenda mbona ujya kubareba bari abagabo bambaye uri ukazanyereka ahantu bakora ibiganiro
nkajya kurebera Corode wenyine
Corode mwari mwarashwanye mupfuye
ngo yari adore umuntu mwamushyinguye wa mugabo witwa bamwita nde
yongwe
yongwe we banza baramukubise asigara nigira
ubu yarakijijwe
yarongye arakizwa yasubiye muri ADPR
yongwe yaravuze ati ibyo ntakoze sinabikoze
ubundi se yabyisukaga amashaka iki
ati imana
yamaze ariko reka mbabaza buri muntu yagiye yinera aho yeretswe
ati imana yamaze amafaranga njyamo nyakoresha ibyo nshaka
sawa rero